ntuzagambanira urwanda ngo ubikire uwari we wese n'ukiriho bizamugaruka uwari we wese. It's a matter of time. Ni igihe gusa.